Dankyira Queen Mothers Association, a woman fifteen months ago, so I can't wait to move. Why are you trying to get HIV? Yadi, I want to help. Since I'm paying for it, so I'm going to upon the age of 40, yari am trying to get a woman's skin. I'm going to send paying for. If I want to know what I'm focus.
Nana Ahimai Awomo Dankyira Traditional Council Nhyiamu Awomo Ahyia Asukuufoɔ yi yɛade a wɔmo de nkyerɛkyerɛ ɛmɔ sɛneɛ HIV AC wɔmo nkɔnyɛ bi na mprɛwanyi nsɛm so no wɔmo atwe wɔn ho afirim dwumadie ɛkɔɔ so no president a ɔno ne da Dankyira Queen Mothers Association ano nana ekua ɛyɛ nsuwa ne Adom News nsɛnkyerɛfoɔ ɛretwetwe nkɔmmɔ no wɔde to dwa sɛ wɔmo ani wɔ ɛyɛ nkwadaa no paa ne wɔmo daakye ɛno nti na wɔmo de saa nhyehyɛeyi egu akwan mu sɛ wɔmo bɛkyerɛ wɔn no.
Nkwadaa no bi wɔ hɔ a wɔmo susua nso na wɔmo anyinsɛn ɛno nti yɛfa to yɛn ho sɛ yɛne wɔmo afotuo a ɛbɛma wɔmo atumi atwe wɔn ho afiri mmamasɛm ne nneɛma mfata ne wɔmo bɛkɔ saa mmamanyi nsɛn no mu. Afei nso yɛhu sɛ apa Dankyira ɛsi no na yɛkɔ yɛnim nti na ɛsɛ yɛtu fo ama obiara twe ne ho firi mmamasɛm a anaa nneɛma a woyɛ a ɛbɛma wɔnya ɛsi no.
Ɛnɛ dwumadie no a ɛdi no in fact aboa me paa ama masua nneɛma bebree firi mu how a mɛsi bi fa atwe me ho afiri sex ho ɛne how a mɛsi bi fa aprevent me ho afiri HIV AIDS ho aboa me nti mehu sɛ teenage pregnancy nyɛ
so mɛkyerɛkyerɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛprevent ɛyɛ yɛre afiri HIV ɛne teenage pregnancy
me agye mo paa ɛna kwan a yɛbɛfa so atwe me afiri mmamasɛm ho ɛne kwan a yɛbɛfa so atwe me afiri nnamfo bɔne ho wɔ hɔ a woyɛ apapapa bɛɛ nam nnamfo bi nti no bɛtumi ayɛ stɔbɔ no fie nti meda yɛn nananom ase.